And asifunde zofeyila yasa.
Afunde zofeyila la. Wafeyila la vela udubu nomsebenzi. Kodwa bene na una ama CV cabanga indoda yena.
But please guys, nani washiya ama CV ni?
Yena ngisho ngithi
siqashe baphela abantu manje amadoda,
seriously. Bonke laba bangana ama CV nala babhale singini. So anikeza ama 2000.
Ashini ngeke nje ngizobhala 2000.